nzambe mbona nini boye na bomo ina ngai bolingo te ngai nini nzambe na ngai
Thank you. Thank you. I don't know. I'm going to go to the hospital.